ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ni imbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru ajezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho rwibanda ku makuru aba ari kuvugwa cyane cyane gateka kazina muntu aba ari kuvugwa mu cibano aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi aba ari kuvugwa mu makungu aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabaha idonido abarundi batari bake bakabona ko amagorwa generali arenga iyome bunyoni ari guhura nayo muri no minsi ari amaraso y'abarundi amuri ku mutwe hari amakuru menshi arebana n'amabi generali arenga iyome bunyoni yagiye akora igihe yari akiri umutegetsi akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi turaza kuyabashikiriza muri ano makuru ndetse n'amabi menshi yagiye akorwa n'iperereza rya CNDD-FDD ndetse n'ubu akibandanya gukora hari amakuru ateye agahinda yagiye aranga intwaro ya CNDD-FDD twabateguriye tugira ngo tubashikirize wipfuza kuzajya bo mu ba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ducisha kuri nombonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi wese usabwa nta kindi cyonda kuri sabone kugira ngo uko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo imyaka itanu irarumanye abakenyezi Emenshuti na Rehema Kaneza banyurujwe n'iperereza ry'u Burundi ubuzima bw'aba bakenyezi bumeze nk'inca make y'ibibazo biri mu karere k'ibiyaga byacu ubuhunzi ibibazo by'amoko intambara zutavana ko agatotezo n'agacinyizo byose byabahuriye ko urugendo rutoroshe bw'ubuzima benshi bamuzi ku izina ry'iritazirano rya Emenshuti hari n'abamuzi ku izina rya Aisha muri Isilamu ariko izina ry'ukuri yari Theodosia Aisha yari yavukiye mu Rwanda mu mwaka w'1982 nyina yari umutukazi w'umurundikazi yahungiye mu Rwanda mu mwaka w'1972 Theodosia yabuze nyina akiri muto cyane akurira mu miryango ya nyina aho hatereye intambara mu Rwanda Theodosia yahungiye muri Tuzayire ariko naho nyine intambara ntiyatebye ko shika asubira guhunga aja muri Tanzania mu ikambi y'impunzi muri Tanzania niho yahuriye n'umukunzi buca bashinga urugo rwabo mu mwaka wa 2000 aho mu ikambi y'impunzi muri Tanzania niho Emenshuti yamenye ko ase yari umututsikazi w'umunyarwanda kandi ko yahitanywe niho nyabwoko mu mwaka w'1994 bwari ubwa mbere Emenshuti yamenye ko ari umututsikazi mu gihe uwo bagira bubakane yari impunzi y'umuhutu ibyo ntibyababujije gushinga urugo rwabo inyuma baca bimukira mu gihugu cya Benin urwo rugo rwabyaye abana babiri b'abahungu Emenshuti naho yari yaramenye ko se yari umunyarwanda kandi ko yari afise se wabo mu Rwanda ntiyigeze yemera gutora ibimuranga byo mu Rwanda yamye yumvamo ko ari umurundikazi mbere mu Burundi yari mu mugambwe CNDD-FDD Rehema Kaneza benshi bazi ku izina rya mama Aisha nawe nyine yavukiye mu Rwanda mu mwaka w'1976 ahitwa Nyanza we amakuru dufise avuga ko nyina ari umunyarwandakazi se akaba mu Burundi Rehema kubera yakuriye kandi yakiga mu Rwanda yavuga cyane ikinyarwanda ku buryo mu Burundi yari azwi nk'umunyarwandakazi mu mwaka w'1994 umuryango wiwe wahunze intambara mu Rwanda baza kuba mu Burundi ariho Rehema Kaneza yaronse umugabo wo mu Burundi Rehema Kaneza yagiye asiga abana batandatu mu kazi kiwe yari ajejwe bigega muri sosiyete Brasa ya Emenshuti umukenyezi w'inkerebutsi adasanzwe aho agereye muri Benin Emenshuti yize ibijanye n'ubudandaji abironkamwo urupapuro rw'umutsindo rwa masters yongera yiga ibyiga byo kuryohora umubiri Emenshuti n'umushinga ntahe wiwe barahungutse baza mu Burundi umugabo abandanya akazi mu Olga umukenyezi aja mu rudandazi baciye bashinga sosiyete yitwa Plaza yari ifise bisata bitatu Salon de Kafiri y'abakenyezi yitwa Plaza yari mu Gisagara hagati Institute de Beauty yitwa Plaza yari mu Kigobe Benikirabo Plaza gifatanye na Salon Massage cyari hagati ya Psycho na Tigre n'ikibuga President Nkurunziza yakunda gukiniraho umupira Ikirabo Plaza cahurumbirwaga cane cane kubera imiziki ya karaoke yahatunganywa kenshi cane, bica bituma emenshuti agirirwa ishari maze abakeba bategura kumwugaza. Mu bakeba harimwo umujenerali avuga ko yoba yari mu bafise inyungu muri Saiko na Tike, nuko barimetaniriza emenshuti ko ari umunyarwanda kazi kandi ko yoba akorana n'abashaka kugandagura Nkurunziza mu gihe aba aje gukina agapira. Ikirabo Plaza caciye cugarwa ubutaraririye n'agatwe yagakijije kubera yari aziranye na Generali Adolphe Nshimirimana, wamubwiye ko bashaka kumugandagura amaze nawe akayanyaga, bigatuma batakimugandaguye kubera Generali Adolphe Nshimirimana yari umugenzi wiwe cane kandi ntago yari kwemera ko bamugandagura. Mu bamubesheye haravuzwemo cacu gihangange c'umujenerali akomeye cane mu butegetsi, ubu ngubu ariko aravundira mwibohero. Ibyo bintu byarahombeje cane urugo rwa Emenshuti, bituma Serugo aja gukorera mu mahanga. Mu nyuma Emenshuti yagumye agerageza kwibyukiranya, yahavuye akorera mu masosiyete yandi menshi, amwe akaba umuyobozi wayo, ayandi akaba ayo yashinze wenyine. Ayo twashoboye kumenya ni nka Amazon yagurisha amapikipiki igoma muri Congo, Dragon Corporation yakora mu byo gucukura ubutare kasatelite n'inzahabu, no kubudandaza Hage Investment Magazine Icon yamenyekanisha ibidandazwa. By'ukuri uyu mukenyezi ntiyari asanzwe, yari umukenyezi afise ubwenge buhambaye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ku buryo ariyo mpamvu bahavuye bamuremetaniriza ibintu bikomeye nk'ibi ngibi. Inyuruzwa rya Emenshuti na Rehema Kaneza. Ku mugoroba wa munani ukwezi kwa kabiri 2018 hafi isaha imwe n'igice z'ijoro, Emenshuti na Rehema Kaneza bavuye mu gisagara cha Bujumbura ahari Salon de Kafiri Plaza, bataha berekeza mu Kigobe. Bari mu modoka vatiri Toyota Allion ifise iparati IA 6272. Rwari urugendo rw'iminota 15 gusa, ariko imyaka 5 iraheze batarashika ku mihana yabo. Amakuru dufise muri ndondeza yemeza ko bahagaritswe mu nzira n'abakozi b'iperereza babereka imitahe bafata babajana ku biro by'iperereza hafi ya Katedrali Regina Mundi mu Irohero. Bakibafata bababwiye ko babajanye kwa Nkoronka na Kazungu. Emenshuti ararema kubera yari aziranye n'abo bagabo. Iryo joro abo bakenyezi barahohotewe bikomeye, kuko ayo makuru abivuga. Kuva ubwo nta gakuru kabo n'ayo modoka ya Emenshuti ntiyigeze isubira kuboneka. Kwa 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2018, igipolisi carahagaritse uwitwa Aimable Nduwimana kubera inyifato n'amajambo byamuranze nyuma y'inyuruzwa rya Emenshuti. Igihe Emenshuti na Rehema Kaneza bava kuri Plaza, basizeho Aimable Nduwimana, kandi no mu gatondo k'uyu munsi Aimable Nduwimana niwe yari yajanye Emenshuti ku kazi. Bukeye Emenshuti yaraye anyurujwe Aimable Nduwimana yagiye kuba mu nzu kwa Emenshuti, anabomora icumba ciwe acibamwo, yongera ategeka abana kubesha ko yari asanzwe abana na nyina wabo. Igipolisi cararonse amajwi ya Aimable Nduwimana, ariko avuga ko dosiye yafashe Emenshuti yavuye mu biro bya Perezida Nkurunziza. Ubundi yahaswe gufatwa uwo munsi ni umukozi w'iperereza akaba na muramu wa Emenshuti yitwa Eric Nkuyehasi, nawe yumvikanye atera ubwoba umuryango wa Emenshuti ngo uhagarike amatohoza kubera ikibazo cafashe Emenshuti cari gikomeye cane. Kwa 20 z'ukwezi kwa kabiri 2018, Petero Nkurikiye yaratangaje ku maradiyo ko igipolisi catanguye amatohoza, kandi ko ukekwa ko afise ruhara mu inyuruzwa rya Emenshuti yamaze gufatwa n'igipolisi. Ariko umunsi nyine abivuga mushikirizamanza mukuru wa Repubulika yatanze itegeko ryo kurekura Aimable Nduwimana, amatohoza yose aba arahagaze kuva ubwo ntagakaciro. Imbere yo kunyuruzwa Emenshuti yari amaze iminsi afise ubwoba, hari umugenzi wiwe yari yaganiriye amubwira bimwe byamushikiye ku kirabo yari afise iruhande ya Saiko na Trikiri, aca amubwira rya bara yambitswe ko ari umusuma w'urusaku w'u Rwanda, ibara yambitswe n'umujenerali akomeye cane rwose mu butegetsi bw'u Burundi, ariko ubu ngubu ari kuvundira mu ibohero. Aimable Nduwimana nawe mu byo yavuze harimwo ko hari inama y'abakozi Rwizatunga perezida Nkurunziza aheruka gukoresha mu cibitoki hama imenshuti arayitaba kubera yari mu bacukurayo ubutare niho hoba haravuye ko bamwibaza ko wari we bica bisubira gukwega ryabara yambitswe na generali wamukijije ubwa mbere ari we generali Adolphe Nshimirimana ntiyari akiri muzima mu kirundi bati inkire ntikira kabiri nuko Emenshuti na Rehema Kaneza baba baragiye Emenshuti aba arazize ubwenegihugu bw'u Rwanda atari yarigeze yemera kwakira ninde azotanga umuco ku byashikiye aba bakenyezi ninde azotunganiriza imiryango yabo ninde azohoza impfubyi umunani basize birababaje cyane kubona ibintu nk'ibi byaragiye biraba ku ntwaro ya CNDD-FDD ariko n'ubu ngubu bikaba bibandanya kuba Evariste Ndayishimiye ntagire ico abikoraho ariko amasoko menshi akemezamo ko kugira ngo Emenshuti ndetse na Rehema banyuruzwe byagezwemo uruhara rukomeye cyane na generali Arengiyome Bunyoni ariko abarundi batari bake bakabona ko akaga generali Arengiyome Bunyoni ariko arahura na ko muri no minsi ari amarira y'impfubyi ndetse n'abapfakazi yagiye atesha ababo ngaha mu gihugu cy'u Burundi hari amakuru menshi ateye ubwoba yerekana ko Evariste Ndayishimiye nawe natagira ico akora kugira ngo ahagarike ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi byo kunyuruza abantu kugandagura ndetse n'abariko baranyaga urwabo bishobora kuzamugiraho ingaruka zikomeye cyane ababirabira hafi bakabona ko ibiriko birabera ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibyaranze ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza biteye agahinda ku buryo abararundi batari bakwiriye kuba bakirongorwa n'umugambwe w'inkona wa CNDD-FDD kuko babakoreye amabi menshi atagira izina n'urugero abandi bati ibyo ibiriko biraba kuri generali Arengiyome Bunyoni none ni generali Arengiyome Bunyoni yagiye abikorera abandi aziko bitazamushikira none nawe biramushikiye abari mu butegetsi bwa generali Evariste Ndayishimiye ndetse na generali Evariste Ndayishimiye nabo bakitega ko isaha n'isaha nabo bazashikirwa ibiriko biraba kuri generali Arengiyome Bunyoni wari igihangange kurusha ibindi bihangange byose mu Burundi nabo bishobora kubashikira nabo bagahura n'ibibazo bikomeye cyane nk'uko bagiye babitera abarundi batari bake hari amakuru menshi yerekana ko generali Arengiyome Bunyoni naho yakoze amabi atagira izina n'urugero ariko Evariste Ndayishimiye adashobora kuzamubaza ku byaha by'agahomera munwa yagiye akorera indiri z'abarundi batari bake ahubwo Evariste Ndayishimiye icyo yashakaga kwari kugira ngo yigizeyo umukeba wiwe w'ibihe byose hari amakuru menshi yerekana ko naho Evariste Ndayishimiye apfunze generali Arengiyome Bunyoni ariko n'ubundi amabi arabandanya kuba mu butegetsi bwiwe kubera yuko ibisuma ndetse n'abanyuruza abantu ntago bigeze bashira mu butegetsi bwiwe ariko bikagaragara ko ariyo ntumbero umugambwe ukuri ku butegetsi CNDD-FDD ofisi wo kunyuruza ndetse no kunyaga abanyagihugu utwabo abanyagihugu bakavuga ko nibibandanya gutyo bazaguruka bakiyamiriza intwaro y'agahotoro y'agacinyizo ya CNDD-FDD hari amakuru menshi atandukanye turiko turabatohoreza turibuze kubashikiriza makuru yacu ya hanyuma wipfuza kuzajya ashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dukisha kuri nombonesha kure wece usabwa nta kindi cyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo ibihe byiza nibyo ndabipfurije.